Silila. Silly King.
It's Twilight's my song, the hit maker.
What the fuck are you? Kipikili cho kukuta ukatwa cho situme ta salam. Sasa miaka imepita iweje ukane damu. Kesho minta kuzika ila ningependa mfahamu mateso baba. I'm saying you're done.